kano twa kodi kacha tengene e kuodho na kacha ni nitie jotelo mosebedo ka koro chopo machiegni mondo onyisu mondo kik udho ng'anyo. Sani ko kano wakelo weche manyien ne ndalo abiriyo mabiro nobwogo ng'anyo. Nyiso ni to ng'anyo ni koro chal mare ni nang'o? Udhi bage kosose godho ubor?
Ok kang'a wach ni ng'anyo wagolo, to anyalo mana kono jotich sirikal mawinja sani ni kogik kawuono godhiambo tayudo sime mowuok e Ministry mar Public Service ma okona ni kiny wabedo gi romo e ministry. Nitie barua ma ginwang'o mowuok e National Treasury moyienegi chulo jotich. Koro kiny ka kiny wadhi waromo e ministry ma waneno noromo kaka nwadware, to kiny wabed gi press conference mar yie. To ka okoromo mano kaka nwadware, kiny wabed gi press conference mar tamruok. Mago chiko yienwa.
Jotijegi be giriwo nyaka, giriwo ng'agini, gin jotije aina mage?
Ka wawuoye msara ma wawuoye sani, en ng'ata ng'ata manwang'o msache kowuok kuom exchequer kata sirikal ema kiny wadhi wuoye wach msache.
Oriwo jopuonj?
Jopuonj ma anyalo wacho ni mani under NAT nyosenwang'o margi, ma udong' ma wang'iyo magi kochakore kiny, samoro gin members ma KUPPET gi koro modong' gi members mag civil service. Mano kiny wanwang' kiny, kata kwanwang'e kiny koro onge tiende mondo wagom.